babu GUMEDE bathandekayo kwaZulu ngiyanibingelela egameni lenkosi yethu Jesu Kristu waseNazaretha. Ngibingelela kakhulu baba wethu National Overseer nomama National Overseer, ikakhulukazi ngibabingelela esikhathini esinzima abadlule kuso, abazali bethu, abaholi bethu badlulelwe indodana wabo esikhathini esifishane sedlule. Nomndeni wonke kwasibutsa sithi dudu egameni lenkosi yethu Jesu Kristu waseNazaretha. Ngiyathanda bangcwele ukuba nisalalele nivula amabhayibheli incwadi ngokuloba kamvangeli uMathewu isahluko ngesesine. Soqala ukufunda amavesi onke okuqala awu-11, kepha ngizofokasa kuverse 4. Bathandekayo, nisavula amabhayibheli, kubalulekile njengomholi ukuba ngigcizelele lokhu ukuthi njengoba iSouth Africa seyehlisile i-lockdown yayibeka ku-level 2, kusabalulekile ukuthi konke okufanele sikwenze njengoba kushiwo odokotela nososayensi sikwenze, kungabikho esikuyekayo. Ayikakapheli i-coronavirus, isekhona. Ngakho kuqhubekani bangcwele, nenze konke okushiwoyo. Masidlule bathandekayo ngokukhawuleza, isikhathi asikho. Sibhekisane lamazwi kuverse 4 njengoba ngicelile. UJesu ukhuluma amazwi abalulekile ewabhekisa kusathane. Usathane laphayana usemlingile uJesu, wathi makaphendule amatshe isinkwa kuverse 3. Uyamphendula kuverse 4 uJesu uthi, kepha waphendula wathi, kulotshiwe ukuthi akusinkwa sodwa umuntu ayaphila ngaso, kodwa ngamazwi onke aphuma emlonyeni kaNkulunkulu. Haleluya bathandekayo, sikhathi sifishane bathandekayo, kuleyo mzuzwana nje sele mongcwele, ngicela ukwazisa ukuthi u-40 mawuvela eBhayibhelini wogada uyinombolo emsho ukuvuleka kwezulu, liletha isixazululo ey'nkingeni zabantu emhlabeni. Uma lokhu ungakuzwisisi kahle, khumbula ukuthi abantwana baka-Israyeli bahamba iminyaka engamashumi amane besuka eGibhitha ekuhluphekeni beya eKhenani endaweni yenkululeko. Uma ungayikholwa lento engishoyo, khumbula ukuthi uDavide uthunywa uyise uJese ukuba makahambisele abafowabo ukudla empini, impi eyayisijamelene phakathi ka-Israyeli namaFilisti iy'nsuku ezingamashumi amane. Kwakuwusuku luka-40 uDavide efika empini, kanti ngalelo langa uDavide uzoxazulula inkinga eyayikhona. USawule wakhululeka no-Israyeli wonke. U-40 ubheke inombolo yokukhulula. Namhlanje uJesu ukhuluma ngosuku luka-40 uletha isikhululo esithile kithi emhlabeni. Usho lamazwi uthi akusinkwa sodwa umuntu angaphila ngaso, kepha ngamazwi onke kaNkulunkulu aphuma emlonyeni kaSomandla. Akasho uJesu ukuthi amazwi athile, ngoba thina abantu sithanda ukukhetha amazwi athile ngey'khathi ey'thile, athile siwayeke. Amazwi onke aphilisa umuntu. Ungazi ukuthi uJesu wayazi ukuthi sineyibonelo sonke zabantu abadla ukudla baze baphuze udrinki omnandi, badla namasaladi, badla konke, kepha ebusuku noma sebehleli bedlile besuthi bafa. Okukhomba ukuthi umshungadla angeke uphile uma ngabe unganawo amazwi kaNkulunkulu. Into ephilisa umuntu amazwi. Nginewari baku-National Overseer ngalabazalwane esinabo enkosini, kepha abangawakholelwa amazwi kaNkulunkulu, abangawabambi, abaphuma futhi behambe beyolalela kwabanye abantu abese bebatshela izinto, bawabamba amazwi ashiwo yilabo bantu. Isibonelo, uthola omunye etshelwe ukuthi amanzi angabe sangena ekhaya lakhe ngehora lesihlanu ntambama, uthi uyadlula ngo-5:05 esangweni, uthola kubekwa amanzi asayozangena ekuseni, ebusuku azochanyelwa izinja. Ubamba amazwi ashiwo umuntu, uyeka amazwi onke ashiwo uNkulunkulu. uNkulunkulu usithembisile amazwini akhe. Uma ufunda kumahubo kaDavide 34:19, lithi izwi likaNkulunkulu ziningi iy'nhlupheko zolungileyo, kepha uNkulunkulu uthembekile ukumkhulula kuzo zonke. Lithi izwi likaNkulunkulu eloba uPawule elobela baseKorinte uthi amandla esiphambano awukuphila, kepha leli zwi njalo liwukula kwababhubhayo yilamazi obekumele siwabambe abese siphila ngawo. Umprofiti omkhulu phakathi kwabaprofiti uJeremia uthi uNkulunkulu wasazi sesizwini zomame, wasibumba wasibusisa. Ngakho-ke bekungadingeka ukuthi kube khona esingabazayo ngalamazwi. Ake ngisho lesi sibonelo esisodwa kulesi sikhashana enginaso. Uthola emsebenzini kwenye indawo ophethe eze abuser amandla akhe okuphatha, asho kwabangaphansi kwakho ukuthi mabamenze lezi zinto ezithile, kungaba ama-sexual favor, kungaba yini yini. Abese lo obuka isinkwa avume, ngoba amehlo akhe abuka isinkwa. Bekufanele lowo osesubjectwa kuleso simo aphendukele kumphathi athi, mphathi, akusinkwa sodwa umuntu angaphila ngaso, kepha ngamazwi onke kaNkulunkulu. Amazwi kaNkulunkulu athi sicebile he kakhulu uma sikuJesu Kristu. Bathandekayo, masiwabambe lamazwi siphile ngawo. INkosi inibusise, niwakhumbule njalo egameni leNkosi yethu uJesu Kristu. Amen.